Abantu besifazane balesikhathi, they working for themselves, they getting paid, they paying their bills, they maintaining themselves and they enjoying life. Nothing wrong ngalokho siswami noma ungaphuza i24 yonke nebhodle langaphezulu. As long as ubuthenge ngemali yakho lobotshwala, nothing wrong. Uenjoy impilo ku right. Kodwa mase uphuza imali yamadoda usuthengelwa abafana utshwala, usudakiwe, usuyisidakwa. Ngithi mina noma ungaphuza 24 yonke, kodwa ungabi isihlibi esiphuza utshwala bamadoda, esiphuza utshwala babafana. Esihamba seklabhini singenamali soyoxebisela amadoda amehlo. Singenawo ngisho imali yokukhokhela u-Uber. 21 rand ka-taxi fare awunawo ukuthi uye eklabhini uyonzana. Uthola usisi egqoke i-heelership, ileqhwashaza, nesheqe wesikate, nama-stockings aranile. Uye eklabhini akanamali. Uyophuza utshwala bamadoda, abuye sedakiwe, angazazi ukuthi ulalekile. Ngithi mina noma ungaphuza ibhodlela lonke sithando sami wedwa. Uqedi 24 pack yonke wedwa. As long as umthenge ngemali yakho isebenzile, nothing wrong. You enjoying life. Uyajabula. Waphuza imali yabafana. Waphuza imali yamadoda. Waqala waxobisela amadoda amehlo zakuthengela utshwala. Usuyisidala. Usuyadala. Dakwa kabi futhi. Lalela. Osisa abayenzi leyo nto. Amaleta ayithandayo abayenzi leyo nto. Aye eklabhini nama black card ayithengela utshwala babo. Hayi lento le yokuba isihlibi sesidalwa. Bless you.